wana wakufanana naye. Akampa usingizi mzito, akamfanyia msaidizi wakufanana naye. Huzuni Adamu wanaliona, alikuwa mpweke, hakuwa na wakufanana naye. Wakufanana naye.
Shima